Siku nyingi zimepita bado mimi na wewe twapendana. When you come my sweet mama, nikama nyimbo nayoipenda kila siku nikucheze, kila siku nikusikize.
Mama, my sweet mama, nikama, nipo na ipenda.